Sinanga Murizi, wey. Sinanga.
Muntu mulara mulongozi na mwambiso wa mpingo ura wa Fishers of Men Tabernacle Church akuti walira modesa nkhawa mwachingangaza lero atavala baji baji yake bwino kumachifa choti walo wanchi nyumba china yake chovuta kwambiri Timagonda zimzambiri fe.
Sangala pata.
Timagonda kuseka. Tawe zambiri timagonda kuseka. Ya. Timagonda kuseka mafika.
Kuja.
Timagonda kuseka, kucheza, kucheza kumakara kwa bwino.
Midland.
Panopa nao kwa at Midland. Midland. Marabu na wambiri, timagonda kucheza, timagonda kuseka, tawe zambiri. Timagonda ndo hasifasa. Ziko mwambiri.